mseto wa bendi zetu za vyombo vya ulinzi na usalama. Shukrani.
Thank you. Thank you. Thank you.